mashine. Usiniache eh, wewe sikonisha zoya. Usintoseme, nikaja nikapotea. Oh yeah, watanicheka marafiki zo. Ukija jua utaniacha, heshima takwenda likizo. Hata mtanta ukaja.
Baby girl, come to my world, come to my world.